tahay arin mihija cayilkiyo axdigan lahayn baad codbihiisa siibtoodu siibto
hadaadi diidoodu khayrkay la daristay annakuma